kumveta sindita kumveta mani dabwita mani kumeta sindita kumveta
momo makalira
sindita kumveta
somo kuyabia
sindita kumveta
umani maliza
sindita kumveta
sindita kumveta
sindita kumveta
momo makalira
sindita kumveta
somo kuyabia
sindita kumveta
umani maliza
sindita kumveta Piga, mati o samba utaika kale,
yeah.
Kasapa tokanga utakonza kale,
yeah. Tima wanga umosangala, chume mosaya inakusegere, nabeza mbega chipasua jundisa mala,
sinita kumveta,
mwaine,
sinita kumveta,
sumabia pia,
umanida buita,
umanimaliza,
umanikome. Kalamu ofesi mwanga ndi magugani zira iwe Ndiwe nkazi ya mene sindi tagumu mfeta ine Ika kwa na lunchtime mandi gwele tela nkoma lilo
Antu kunena you and I no much, no much Ndiba mene chikoni chato chikukula so high so tight
If I was to write you proper you'd be 100%